Testing 1 2, testing 1 2. Testing 1 2 3. Yeah. Tato Sauni Natao Wale Mulmain or Saul Tato Tali Natao Tafayola the Valawatu Malfalwalo. So tanto tulai ya mol mol male sei Tato Lala Mailan. Ya viso bueno
sayo uluma semama ochele ingua iba aya alai ona ovala auleli e ui wana o se taimi yesu tali ala tatalo fa mole mone po o mana umia oe time ye te a e ai maunga. O nisi time ye som le vasa. O nisi time ye te ui le toa.
Tele te tawai o te solitu ina ai loutou pa ia ma loutou maman ave ia le swafa man malo tanto li faulo Yesu Kristo o te fatalofa antuai pa ia ma walunga wa sasao mainei suai le ufinga luenga fa wina man tofiele tua aula tofal tua ia ikalesia e ona tulanga tofieses paia ma volunga paolo mngaf tupu mai e ole antunu senga fale polo tofinga fale tua mtausi sawao male malo solenu. Yo lava tanto fanau telvo. Apito nga fa fois fatalofa. Il paia o ainga fia. Mas se lava tina lo tu fa va vau. Ya Camarita Maria Saipaia. Male no foalo. Paia ya inga. Fio ai o Saipaia le alori. Fio foi le tele maana o le tamaitai tasi o aana. Fio tapa au. Fio le matua taulangi. Fio le matua alii. Lala tae le tō tō maung. Malo tō tō whaa. Le mamalu ya sato I malu filufi. Fa loloa fo is fa talofa. Pa ia le fio le ainga sa tuala o le ainga fa langilang. Fio tuala malu falsi fulu. Fio fo isala malu falval. Fio mai falinaoti o le maupu o sa tuala. Lalta I le lua to lua te vanga ma mai fale. tai nane le mamalu ya samulian ai al pai ma volungo e fio ai o ingom salafai ma o na pule pai ia fa pito ia o inga fa noa ua ta to fe loa ile nei taia pe fai le atoa sa fam talanga sa to sa ma ngalo le leo le awang. Fata lo fantu foi. Ta fa fio le ke lope lo alu wale nei sauninga le tina. Fano noa mtua ya papa Saipaia. Ta puai mai sa tui malu filufi malu paia le ainga. Ta lo fa lava. Ea le ainga I Australia le sunga le fafenga inga sale. Fatua ma le ainga. Foi a picula kaiserina ma paia uto wainga. Lo mai mo mai e nei so tainga. O fa lo fatu ma fata lo fa atu mo o toma. Ta lo fa lava. Ma lo le le pula minaka. Namaste and greetings to you all. In the name of our Lord Jesus Christ, on behalf of the families, I would like to say Talofa and welcome. Thanks for coming this morning. It is a pleasure to us all. Special greetings to all family and friends, especially Lynn Fox, the manager and management, Talofa Lava. Also, I would like to thank God for giving us a beautiful day to farewell our son Joseph Tauati. It is because of his love that we are able to be present and alive another day. Secondly, I want to thank the families of Joseph of all sides. Thank you for being here to support and give a shoulder to lean on. We all have responsibilities, but you are here because you love Joseph. And us as a family need to stick together through tough times like this. Also extend my thanks to our friends from Lynn Fox, who are present and supporting through the life. You are no different from family. Because of your presence, it has lightened the burden of sadness and sorrow for our family. Thank you, thank you, thank you so much for your coming. In the name of Jesus. Omaya, seo tato tapuai, maamataina, sauninga, Pamavai, the Fionga Yanto Le Foa, the Leafoi, Tuvataso Tanto Finangalo, Yamawa Sevi Inga Le Tua. Just invite you to be with me to this part of our service to give glory and honor to glorify our mighty God. Book of Psalms 66. Verse 8 to verse 11. Praise God, O peoples. Let the sound of his praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, O God, just as us, you refine us like a silver. Don't worry. Yo to fafta yatu ilo tato watua. Yala ngona mai le leo lona vi inga. Leo watu ina mai leo la ito tonu ya tato. Na te le tu ua tato ya mape peva o tato vai. Wana esu esu e mai I matou le tuai. Na e tofo tofo ina I matou. E peyo le a rio na tofo tofo ina. tātou te talo. Whia mai a nganga paia ele nei tai au. Sei whama malu ina, wha mawhan whana ina, me wha loto tele ina le nei tauning. Ina ia tū whatasio mātou loto, wha malu sia, ma o mātou vivi I ma whaftai. Pe ti ngā, pe whaingatā li tui leoti, e ta tau lava ona mātou vi ia oe ona o au polo kalame mamana. Father, we thank you so much for this great opportunity. Thank you for the gift of life this morning. We come together to celebrate the life of our son, our brother. We ask for the presence of your Holy Spirit. Come and be with us. Comfort us. Encourage us. Anoint us and bless us. All things we are, perform and do today. For your glory. May your name be glorified now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Tato, nalala beilau. Le ausuina le pese, bless the Lord. Tato, faftai vi ia le tua. Pe tinga, pe whaingata le soifuang. E manao mia ona tato faftai le tua. Bless the Lord.
Thank you. Talo. Me tu po ya ego ma tu po potu mo ni nei tai au. E mo moni atu ya te oile nganga fa aftai ma nganga fa ma nu. E un lama ele langona o ti ngā I o mātou noto o no ole mafuanga nā fua ele nei vai aso. Ai o mātou te tonu rawa rea tua po oa lama ti ngā. E te reo tūla fōina I mātou. Lele le o mātou mai mātou vi I atu whaamanuina lo suafa. Wa oe lava o lo mātou tupu mo lo mātou alii. O oe la matanga me umalawa. E te sirifia fōi me umalawa o lo āwhai nei o mātou noto. Whaaptai nea tua mo le neta hai au, o mātou maunia mo le neta hai au fau, o nito hai aso mo le ratani, pia na esi fia lau wala au pa ia, ili na hawa yaso pia na mātou iai. Ewi lawa la lea tua na mātou na ngona ne, whanua no no na maafutanga o morusia, ia ai tari tonu ane atua te reo tu la hafu inai mātou, ne mātou tuatu ia te oe lea ngang whaaptai no na maafutanga o morutina, ka morita ape fo ele nofo, nofo halu, Ya ringa fo le le po io a inga fa no no e le ngona umo la to ma ma to umo na de fa inga ta no ma ta ngo mo sia ai ma tu ten tonu ne tu o ne me umo na wa lo lui to ne tso fo mo ma tu wola ne ma tu ngona le nga fa ta i wa ave ma bru ma tu tu mai fa ta sia e ta po ya ya ti oi ne fa ta le tu mo lo no so I fu no ma ta ngo mo ti na mo le po io a inga ne to sanga tele sa ma futai Ya e ui lava ua motu siya fafo sa I. Ya e mātou te loto tere rea tua. Lewa e sāu nia no fuanga mo ia. Ti rua mafuta ai. Nea tua e mātou te rangona le nganga whaama ngalo. Ya e lātou sa sāu nia mawhaia ia turanga pēna e sire fia. Mātou te loto tere fo ila. Wa ua umana sāu noa lo walo I sikuriso. Lunga sā tauro nei whai loa I loto mai. Ya e whaama ngalo atu ya e lātou. A wa ua lātou rei loa le me ua lātou whaia. O le winga nā le nevai aso ni atua, I le eese mai nātu e mātou se tūlanga na atura e mai. Ia ai hiu lawa lai na langona tinga, ia u mātou tani tonu lawa umu na whete lai ro walo Yesu, ia mātou maure loto wha amangalo. E le atua pa iai o ani o mātou se, o ani o mātou vai vainga, o ani whane tonu, mātou wala au iatu oe wha amun moli, ia wha amangalo I mātou umu na wala au whahanau, ia mātou wala au iatu oe rene aso mali wha amun moe, Fa mo mo ne tu e ma fu tene ma tu ro ma no ro wanga nga pa ia o a fu fanga tu e mo ne as fa pina no ma tu fa mo mo ia tu e ale ma tu ma na au ne tu lo fa ngia ti na fa no no ma no fu halo ma pa io ai nga fa no no I ne fa ngo fie ne ma fanga mo tu sia ia e ma tu e tu no ma tu e o ina mai ai o winga na va io so I fanga po fiera ma tu te ma tu te ai ma tu te ne ro le tai mio o mo ne o ti e ma tu pe ti ane wo Lo esi e fieme umana wa loo fea ngai manau whanau. Ne o mātou para ue nea tua wha mwen mole. Ia e mafuteine e mātou. E maise e tina ahan a inga. Ia e maise fo e le no whalo. Wha penaane pa iho a inga o wō mai masani. O mātou mafuta nei asa. Wha penaane mātou wō. O este mo ere nei maote mātou atu ere ono ore sanga tūmau. O mātou maulea ngangon loto wha mangalo. Ia e lātou sa lātou wha atupuina nei wha mwen. Ai mātou wala au nea tua wha mwen mole. Ia ngā rua loa nganga pa iho e fso sani o mātou noto. Ni mwhai pia na maua na mawhana whane tono ainga, whaina tō mausawano e tō mā natu ai, I lo wanga le lei a I mātou e te reo tau sanga. Mātou mara au fwene atua, pa ia rau whenga rua, ngā rua ngan lei uma whaane o leo mā moe ro nātou whatino ina. I ala mai lau wha amalo longa, a mese fwoi a mā whananga mō ainga whaano no. Ni mwhai na mātou la ngona whaantasi ai, o ala wa whainga tai whenga ima e mātou, e ne ei lava se mea whainga tai a tō lo mātou mtai, ne ne yasu mātou mara au ai wha amalo mole, fa pinana e mafuta ina a mata tu e fa ui ate oi fu fuanga umala wa ni asu. O le mātou taro lene tua si taimira tu ina atu le tina mani o lo mātou ata ni inei le ore sanga tu ma. Fa pinana veo se hawa no e mātou fa ma vai ein. Ai mo vu se hawa no e mafuta ima oe lo mātou matai I le romana I rona soi fua. O le mātou taro lea o mātou wala wa tuai. Ai mātou fia taro le taro na ome mātou o mātou taro I mātou fa pe atu. Lo mātou ta mai o le langi Ia pa ia ro suaf, ia o mai lo malo, ia fai aro fi ngalo lao lange peo ni fai lang, Ye fwai mai ya te matou ne asu ni. Matou mea ai e tamu ne asu. Ye fama ngaro ya te matou ya matou ang san. Peyo na matou, fo in matou. Fama ngaro ina asu. Ye wangalanga mai ya te matou. Awo fwai e teiteina e matou. I fao so song. Ai e la vya ya e matou. Ai le langa. Awa e o le malo. Mana mana. A tua maravi inga e fava o lava. Amen.
Morile, faftai, sungal fafengainga mori tato, tato sanga, sanga famanwia telele tua ilau sunga, ole vaingo le asoai, ya ole fetowina le fiong paia le tua, ole a fetowina le sungal fafengainga, ole sungal fayaonga, takta, selota, maliko, afa. Maile tato kolisi fa fa awi piula fa ftai fo le taimiwa fa yona mo fo sona am no mai yo sta blanga so fu fo le nei tu le inga ya inga msala fa ya wa tato o fo le nei am no ya ole ai fo nga ina la fion pa ia le tu script reading stege pai Dr. Reverend Selota from Samoa.
Our Bible reading is taken from the book of Philippians, chapter 4, and I shall read from verses 10 to 13. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content with the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any of every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in what or in want. I can do all things through him who gives me strength. Awa o fia fia tele I le li, awa o na po nei, o toi tupu mai ailo o tau mana tunatu mai ia teau. Sa au tau mana tunatu fo I ai, awa le maua o tau se ala. Au te le fai atu ona o le mativa, awa awa o au ina au, ia toa fi le mula u loto I mea ua ia te au. Ua au iloa le mativa, ua au iloa fo'i le mau'oa, o I mea uma lava o te iai, ma mea uma e o'o ia te au, ua awa o ina ia au, ia au ma ona. Ma au fia ai, ia fau lai mai mea, ma ia onge mea, o te mawhaia mea uma lava, I le wha amalosi mai o keriso ia te au. Whamanui mai, le ngāngo le atua le whaitau ino la nā fionga pa ia. Tumau ia te ia lona vi inga e whavavau. Amen.
Ja, ia le atua, taimau le whunga ino le fionga mana lu tātou tua, sunga le whawhinga inga. Minei ole a tātou toi pese le atua, tato to swinal vinga rona luana ina la proclam fio mai yes we ina fio mai sing this song fio mai
Oh.
Ame foi tato tal sanga vai fa funga foi da nação. Ele vai mal sao ninga ya olha. Tu tato falam longo. Ah, mod mau pes sema. Ya e winga se for na talia. Se fa ya. Sua tua malu pe nga pe a umi ni yasu. Ya. Ta telefone sa fi finga. Ma me teron sa. Ya mo sao ninga le a mai eto finga. It's a long record service in the work. Ya la la na yo to we are. Ya na na faya si umi yo service sa mo. Malaya fo imale kale sipa kula so maye ma wo a Joseph mai tangaloa ya oto bo uma I asina oto tala ya sol mai lan fa pokla met fo pena ya we ta to o te no no fa sa pe tuli ma fo fa we fa si ale wo sa wa I ya hal wo ta tu te fa mol mole ya ai sumaya lo solo no lua lea o Josefa, Paulo, Paul, Tauati, ya Maltama lai titi leo Johnny, Tauati, Saipaia, ya.
Hello. Hi, I'm Joseph's little brother, if you guys don't know. It's pretty hard to see my brother go. I had a lot of memories of him. Going to Siren Battle too. They love switching everywhere. Man, he's probably laughing at me right now. Just being a suck. Sad, I heard that news. Video was gone. Just woke up. Cousin just told me that he was in the hospital. Got into the car, went straight to the hospital. Didn't get to see him or get to say goodbye or anything. Got home, see my mom cry. Started crying my heart, I see. My brother was a humble guy. He wasn't about these bad stuff. All he wanted to do is to look after my family. But that's all for me.
My name is Paul. I'm the second oldest and the closest to Joseph. I want to thank the Lord for this beautiful day. He has blessed each and every one of us. I want to thank you to all the pastors and for the girls for coming here on this special day for my brother. I thank you to the Linfox management and family and friends for coming and support my brother. Something about Joseph is that guy likes to go foul. He likes to go beach every time with the boys. Seeing him here just breaks my heart. Just knew that everyone's here for him. My family here for all the love and support. My extended family. Have a lot of regrets in my life. I wish I was still when it happened. I'm sorry, Uso. I pray that you forgive me. I pray that you look after me and my family. Oh, so I'll just keep it nice and short. I know that you're in God's hands now. New pain, new sorrow, new tears. Love you, big brother.
E mua mua ona o wha ta alofa atu le paia, le mamalu, wa fia pasposto mai le nei ta ea fō. Vi ia le atua. Lona alofa ma lona ngalei. Wa tato pasposto mai ea le nei ta ea fō. O te wha ta alofa atu I sunga a wha whengainga e fia I te tono le nei malu, tūlou, ma whaletua, ai mai se fō I le paia, lasi lasi, o le ekalesia, papakura, ai mai se fō I o wō mai e māsani, ma a inga ngalua, ai mai ma wō a Joseph I tangaloa, ia ai mai se fō I o le au whaisailingi, e fia fia I ai Joseph. O Joseph, sa whanau mai o ia I Henderson, I tai o I Waitakere Hospital, Henderson. Na ola mai a Joseph I o I Henderson, ma tō toio mai lea I Manureua, so I wa waila na onga I le onga primary school Manureua. Ma tō mō mai lea I Rita North sa o inana tō I wa waila a onga Joseph. O leo langa Joseph, o se ta mai titi o te leiloa, pe pawhiwhia o na whaangalo. O te maititi e ese ma o na winga. O Joseph, o te maititi lo te alofa. O te leiloa pewha pe ita. Pe ese mea e le fiefia I Joseph. E talia o ia I le ata. E silafia o malawa e a mato a inga a e meise foi e ka le sia mato te o iai. E re o se tamaititi e pe whaatupo misa. E tāri lava tose le ata I so o se tangata. Paula le tamaititi e fia fia I tamaiti. I pepe tono ni mato e kalesia. O tose e le isana pepe. A fia fia e alu e si isi I pepe a isi tina. Ose tamai titi e ese ona winga e fia fia. E lese tamai titi e ita. So se mea lava e fai, o le mea ale e fai a Joseph. O tae a uma e loa Joseph e alu ile whaingaruenga. E mua mua fa mai mam. O le fiku e o ke a makai. O te ala i le lima. O te le mana e tuai i le ngaluenga. O te le mana e tuai so se mea lui Joseph. E tau mana Joseph le taimi, o te ala i le taimi le lima. O na ufafangu lea te ia le ono, a mata atua le ono, fitu, le ata atua le fitu. O la e moe Joseph. Joseph, o la le taimi te alo e ngaluenga. Mai au te pole, ai o te leilo, o le afo le fitu e matai Joseph. O fatu, Joseph, e latu nei tuli o e lau porfa ngaluenga. Me o te pole, o a uo ia le pule ma supo waisa. E maa sanya ia te au fatu. Le ai, ele e fape na alfa ina le mea tose. E te alwa ilu na le taimi. Ma e tafo ina e tau anga ili fai nga luenga. O te le ilope fafea na faa ngalo. O te le ilope fafea ona o e fai nga taha. Wa usta i lava i le sunga alfafenga inga, lo utua nane matua ya sunga alfafenga inga, fatu mataia, malfaltua maino fualo. Mai awana o tangi, e ala ino o lota tele. O lota tele atua ala o ai atu, yo a inga ngalua. I sunga alfafenga inga, ae maise, ia le tato pese leana fai mai, a fio mai esu. O te wha moe moe le tua, e mai lo te le te o tina. E ui lava ina oula ngona, ama tui tui ma ti ngā le mea wo o ila utama. O te wha maa ngalo atu, i ena la tō whaiha. Wha maa ngalo atu, i ena la tō whaiha, le mea ida Joseph. O tari tonu, o Joseph o ia ao o le atua. Ina ua alu Joseph, lea i lava mase mea o te whaalongo ina. O tal tonu foi, o loo o ia ao o le atua Joseph. O te whaftai ai le atali, o se tama ia te au. O Joseph, a sau mauna te tongi. E le mawhai o na whaangalo e Joseph le mato rona grandma i Samoa. A tau a masta le ngā luenga. Na o whai a Joseph. Joseph, e mai sau tupe se i whaala waile. Tau whai ilta tō whale. Mai Joseph, o lale tupe mai. A mai a le tupe se i whai ili whale o lo grandma. I Samoa. Ia, e tali lava le ata. Mai au te pole. O le tamani. E pē o e fies yau mana me e fai silo matua. A ala tala le tupe. E sau le tamani le pē tau wha alili silo matua. Le mātua grema, le lona grema. E ese ana winga e pē e fia fia. Pe alu, ta alo fōlene e alu, e pu e ana asa ma ta avale vale runga ana seeleni. Mai, ana, ki kira mai, e taufa alili. Paftai Joseph, paftai, e moi, mutui tui ma ona li mea wa, wo oi tato a inga ai mese fōlo grema, o te paftai le tua, I lau tau singa, I tātou tina, o loo soifua mai Samoa. O loo mamoni mai ona lo whaanga, mwhaaptai, I lau tau singa I ate ia. Ai mai se seeleni sa whaatino inai, ne maota eno whaari tina I Samoa. Whaaptai fo'i, Ya Paulo, ma Johnny, ile fsoswani, isi ola auso, ita mfainga, ona mato wa inga. Ya leo walu Joseph, to e Paul, ma Johnny, ma oneti na, e ui lava ina alu folita ma, ya leo mato toife e wao ngale, ma liwa Joseph, was so for my elder Marlene, I am quite to row what. Paftai letua. Paftai letua. A mayor feeling we at Tina. What another say, no, Lily. What tell him if I know to what to eat? I am a sweet to him, seeing all me of all your tama. Or like a woman, matua lea. But so I'm to nay, I tell my nay, look for Tasha Joseph. The own at the tone, or me. O me, Safana Joseph, as full one, or me, the Luafi. I'll live with the Amata Joseph, the second name, Ilemali. O say, me, for a long time, Tina. Or let the Amata Tosanga, a little woman, what Joseph. I find your feeling, I'll let you. E a vatu la utama le taimi nei. O te whaafutai le tua. Ma le ta ele hala urato. E ui lava ina tato maua le mafatia o na tato waai le tino. A o le nganga o lo ia a o le tua. O te whaafutai foi. I wō mai masani i a Joseph. O Joseph e fia fia tele I yono kasengi o na wō e o ta alo e o le pitpen ta ua se tasi or whanau. I le pōle aso whareiri no obiri a Joseph. Joseph, whaatau maisa umea ai o leo la atahas furu rola te whaatali. I found my Joseph. Olale me te fia aie, atu e pule lava oi. No fai mai atea, o te aru tu tu I fafu. O fai atu, teke o lako a kongi hau maa ori fafu. I found my Joseph. Hei, auke pole man, ngale kua kuma ki kiro pe sarka maa loe, mai lau me ai. No tu tu mo o ti tilo. Sauta maa loa mai le la umea ai. E lua he mpeka. Ma tipse e lua. Ma whanguinga e lua. Ma... O au tele ai tele. Ni whapewa o ai tele. Sorry. O whate Joseph. O kere, kere ngei mea, kere umang ai. Pa mai. O oi maa. Pa oi. Ia wa leisa ta ma lela atu ulau. Lisi he mpeka maa oi. No, te wina le hempeka Joseph. O te le ia ina. Ai lava na o la awan vek. Ai tu hempeka whaatali Joseph le asparaile lea. I le pō le asparaile. A malama le tae ala sto anai. Ai over ai aloa le. O te le ilangona ina se mea. Sa o wala I le lima. Ai ana o loa le mea na alunga e Joseph. I saw no Eola Joseph, or tell you love a side. O ma ua, te tell no asu, or not ma ua, malfaltua. O ma fa now. Aone umino, Matelemo moi, or te ailuma, if faltu, or all a moli. If I pay enough for ya, or titi out, or all a moli. Matelemo moi, it ain't more for a faltua, or tell him more for. Why so it's like my family, my song alpha thing, I nearly had a lot to eat. It's out till the tillo, but what I owe my ear, my fan out. My ua, say, I don't know what I thought if I doubt what I might see what I thought my son would find. So I don't want pain more. There is long hour more ear to sit, my little ear, yet on a ma more ear. I ought to have died there too. Ewy lover. I must say, my own, I'm a team, I'll be able to say, I was from Thailand, Filemu, and my tail. Your tail, Tina. I told no lay e, early tomorrow, the Ainga. And the little person. I was the first time, your Link Fox, ille puller for Fingal Winger. My little offering a ring of half tie. So my tongue, I'm a Joseph. Ya oloi. Oi, ya faftai foi, mole sungal fa fenganga oloi Australia, malan fa nau, tolua. Ai me se foi ya ka senior tose mona anti, ya malan girlfriend, malan wo oloi Australia, o kaila, o se wo. Papa ni a re amatanga ni pole ona ton e ona mana o fa e poi poi to se ali wa walu ya kaila on sa ai or fina ngalo le le tu o lo walu to se mali fie fie ya ti oi ya lo to tele a lo tele fo oi le fine pole tama fo ete ya Lo walu tose fi ao le atua. Lea o te whaftai atuai, ili mamalu o le paia, lasilasi, nei afia, nei tai ao, I sunga whafea ngainga, e fia, manu, ai mese fo I le mpule a Ling Fox, le whafenga reanga Joseph, o wō le au whaisa ilingi a Joseph, e fia fia Joseph al wha akausa ilingi, ai le lo whaise me whao laisa ilingi. O la ufa le awa enga ko lua le o la ufa ia sa linga Joseph. O Joseph na si balava. Ai fa ko lua le fa pi inga sa ling. Ai o te mola tunga fa tai ni te wo umi time na tele mo ni mauma ni si fo yo pese o fa tai tu sunga fa fe nga inga mar fa tu ile la lofa ia Joseph o le la tama. Ai mese fo I ia le sofa ile pa o to ina ya pali mal malu o le kalesia mai papa kura fa tai lava
ya tai ye le tuama tai lo tele ye langa le ntau si ya tu ele po lava mai le tamani so poloa ya no fight it out in there me musa fesan mon ma por la voy ya sungo ya tu loto ya nga penta oli nga foile tu fatisia la ainga ho ma ya ya ai no silia ya fe me le ai le si fesan tala a mo tato po kalamena ya ina ole a so mali kalisia a Salanga pele tele tamale no tausonga. E ma faiana tausonga uma or Joseph's cousins in our family. This is the last time for you to come in. Are you alright to come? Is this copies? Yeah, ready for next time. But I like to a 2 level no sung on toina. Ma papakula, fellow tusi. Yeah, say my sister copies. Ya ola foi sina e winga nei atali foi ya tatu tabi fa mol mol ya fai le se mea ya ola pasi di polo le si vang
ya e mana tu ele to e o se leo li fa talofa la fa pupu tatu upu e malier tatu kalisia au sunga to ina ma Su mai numa nei, la au su tatu pese. Na se moni maula I titi ale atali. O yo se fa ya, o se atali I te le so na sao le ngā ruenga. O se atali I usta. Le antou moni mauina le, moni maua tina ya, Ola wa tū nga luenga Yosefa o nofo aile tina o lon tina. O sea o ngā mō o tau whanau, Ya, wai pola sau me fai mo Samoa, ainge Samoa. Ne walu Yosefa, ya ala ua nofo li tina alo na tina malala tau ainga. Ya, ili fale na fai elima Yosefa. Ya, ina tatou te iloai, le te le o le loto le tamo Yosefa. Ya, o Yosefa, ya wai a ao le atua.
I would like to say hello to everyone who come together to celebrate the special day for Joseph, the son of our church. So we are happy to sing a song. So we are happy to sing a song. Hello, Lynn Fox. Nice to see you, my friends. We are happy to sing a song just to strengthen us, give us encouragement, and also to comfort us. So we appreciate your coming. Thank you so much.
To us, so to find the way on the mountain.
Yantule, to my apoli, tai tai yul to selam, aya male pese matel mufie, fa mal rossi, yana tinga, ma fa no noa, langona, ya, we got a living hope through Jesus Christ, eminei, tanga lo, po yei, awuri iena, fa fso ta yamaya, e yinisho le anga tanga lo, hello. To our Norway friends, Yusufa. Yeah, this is your time. Yes, yes. Yeah, salubre. Love my lady. Onga leasa. Mela tumana onga mela ula kapia. Yeah. So my dad to clammy only Satu Melufidufi Stato Salon along my man Mawale to Satu Alain is woman or Tato Pesse, ya, so my Satui or not Tato Tim. My Tato. So to be England now, yeah, fa sauni me ya itu ali, ya le, England le wa, le chut mau, yeah, so me lo le itu ama, le South family, me chon nga taula, ya lo to am no le sa tu ma lu filu.
After I love my love and what? Yes, it be all of the inga my five tailor to him, fanta to put bottom my linears. You're my tall, I know. Grandpa's or your sefer. May you know till Elio sat to him, Luffy Luffy. I bet umi for a molly mow, Sala umi. On a pound near Sakami la caco fat, Cassia my yosi. How could it go to come as if I cry out or the day after? But I like to watch love and know. He like to my Ethan, a fire singer, Talapu Poo. He lay, I know your sefer. He said to him and Mato, Maftanga and a yay. It's a Pulanga lot of time, my your sefer, his name is Ethan.
Yeah, my mother pay yale to the wale field there. Oh, fine, I'll ring on there too. I'll ring on there, Saipaia. ngadu male mana I amafana. Ole Grandpa Joseph. Ole afionga fo ya tole afo umi se moni mau ya salana umi ona. Toi paulia tato tae mi fei loa ya tole afionga ya tole afo. Ole a tama fai atu. Ilanga langan maso tanga male afionga ya tole afo po Josefa. Il ma ainga isa atu I malu filofi male ul muenga. Ululua isa ipa iole nei ainga. O sa ipa ia ngalu malmana o ua upuaa. Whanau e sa ipa ia ngalu malmana. Sa ipa ia surunga au a mea o I longoni o te tele. Whanau e sa ipa ia longoni o te tele. Sa ipa ia surunga au a mea. Whanau e sa ipa ia surunga au a mea sa ipa ia whaale tonu. Whanau e sa ipa ia whaale tonu sa ipa ia ulua mu. Sa ipa ia ulua mu whanau a sa ipa ia amafana. Sa ipa ia amafana le ia I mātou nei. O whanau o le aloa lii, o le afionga ia saipa ia I amafana, ngalu male mana, o ua. O le mama aftanga mai Josefa na mafeola whaatasi, mafeola mai le ainga katoliko, o le matu ainga o katoliko mao ioi. Mafeola whaatasi mai, to tono le maa ainga I saatu malu filufi, malu un muenga, o se ainga I mafana, to e... Theola sisi usi umanga lilei ma le faa keresi anoina. Ayo lea lea faa pupu atu lo umoni mau, ono manu manu tato taimi. Lo ufionga tole afoa, po Josefa. Tele mea na ufianga ngana ai, ayo ono manu manu tato taimi. Ole ta maa vaenga, ole maa vaenga I te tausi, ma le maa vaenga o te tausi. Ole maa vaenga le tui fiti, ma le tui manu a fai mai. O loa lofa nei tu uli maina nei sautia. Au lea teo malu le vaa loa fatu malo uma maa. Fafutai lava. O lea lea ausu atu na mātou pese. E awa loa fatu wai lea fionga ya tole afoa. Au sefe au taua fo I moi tātou le tupulanga. Ia fai le leo tātou o langa. Ma ia tātou tau sinio mo keriso. Fafutai lava. Ta fia usu se pese, e ta ua tu ai lo ai nga. Iso o se ngangana, I atunu u umale ne vasa. Ta aola tanga, wa so o ai le lalorangi u ma.
Tala Yesu, ia o tōtū, au ile fe anofani ina yata peiolo tato tama o ile langi ina ia fusia tato ile lato eta Tala Yesu, ia o tōtu, mawile fe anofani. Ina ia tape, o lo tato, tama o ile langi. Tato ile lato e ta si alo na fi na ngā lole moso se ta si
Whaftai manu mato ava noa manu wea la malanga tole a fua
Ya, faile leole. Au no fata va to e fafte ya tu. Sulu yo feo yo tatu ai ngai sa tu malu fluf. Now the word of this beautiful song is all about unity. Love each other. Unity is a key to success. Yes, very true. O le alu yo se fa wa unite you my tatu ai ngai ses especially kamalita mane ai. Oh, unity. Fangi love each other. Ya, vai fale, leva na fi, sa vai fale markikala. Ya, olo toa noa nei, ole tu lea, ole ainga ole tama Yosefa, I le waa, le ainga falangi langi. Ya, sumaya, vai soto saamo le aso le tali.
God is good. All the time. Ya em la tu le wo mai ona fufola le fala le fiona le tata ya le sauninga ya na man man wo tai mi ola le to ye se ma tu le o ya pe on do to fa fonga mai ya le tu ne ya le ai nga ta ma ole ya fiona ya to le fo ya po le fiona fo ya bang ti ya ele se ma tu mol ma ne te on ma tu faisa faisa Yes, I've a pele se mato mul mau ya lela a su mali tama Yosefa e sana pero le tik tak.
Ea, faftai mon ne yaso le to e osa ufa mtalanga. O tatsi fia umamea uman ne yaso ono le ratari ua wala wina le tua. Le tina male mal fanau papia foi la inga potpotso uso matuangane le tu o tato ainga o wafionga Reverend or the Reverends on the other side thank you for coming today to memory to my sons e mo mua ono o Fato ese le atari. Mua mua foi ona o fato ese te nā molo o atari. Malau whanau tau lua lo I le tūtantau. Yosefo, ele imbawa se taimi tate maafuta ia umi ati tā maafutanga. Aole nei ua valawina o ele atua. Ua o ngā fō I lo malanga, ua e au mai e lo tamai te tonu ala a ingo lo tina. Whātai lava se upu se. ia male au fia le nei aso. Ia o te musu lawa e umisa om talanga ngai nei te ua. Ai le leia le whapupo. Whaftai lawa mo o tau o mamae o ma Iosefo. Lau whenga luenga Lynn Fox. O le sa pele le atali I. Whape na fona pele ia tātou umalawa. Ia manuia uma o tau. Ia manuia le aso Iosefo. Ia manuia fōlono toi taini. Mal falo alla faftai.
Ia nāua, tō whafonga I whato I senga se si ali I latali I wha mamau oa leana. Na malanga a lewa tō e tali umaia wa sola si o nā tali. Wala watu dato a inga, wa ue sa le ise maso tanga mare tama Iosefa. E talua nei a wa te ua na nofolo u lo usola ititi. Ia male tu fina le li ilo tu lotu. Ia lau mo wal maso tanga. Ia le pewa fengo fia iona o tu watu e faifo I mafonga o le aingo o le tamao o Iosefa. Ia mai tato usus tato pes. Tato fama vae tua I le fionga ya mangtia. E pole fionga fo ya tole foa. Ole mato pese ole pese o masani ai a fai te sila fia ia fai ana e usu usu mai na il meolo e lala mai ai ole pese ole Jesu le vine moni
Yere tua, anaya ya. Por nevi ingana, langina, yere ainga sa tuala, ainga falang lang. O Yesu, o levine moni, Jesus is the true vine, but we are the branches. We need to bind our branches to Jesus Christ. He is the true vine. Wow. Pastaita lava, yere ainga, wangale alu Yosef, ya, eh, bindu maita to lala. ya Yesu le li leola. Asau, tamai tolenga taula, ya, lauto wawa nornei, hai sina uto sau, o asau, ole, punga mai yei le tinao kamalita, papa mai, ya tipa matane ya sau, ya, le yei le laulau lea, asau, hai sini ya ua asau iipele, asau safa isa kolpai, o kai mi maletas. Tūnu meo, sūsūnu meo. Ja, rātou pō.
Ia, ere toi peana whai atu langa o leoa. Wha pūpua tātou upu. Ia le aingan nei o le tinao. Kamalita, ia sau, sa whai, ma sa tūli pai. Ia, wha tūlo watu I sungai wha whengainga. Ya selota ma fatu lela tau mfai atu tatu ainga tau mfai statu pesi
Thank you.
taile pa oma ta fa li fa longo lo tu sivi ia lewa lo tu si al via Josef ya yele tua taile malolo un sai ale tikia umalta tu po klambe watu lole mse ufa mafana terminei ya this is a great opportunity. I'd like to call our representative from Link Fox, Mr. Mark. This is your time. Come and say something for Joseph on behalf of for your company. Thank you very much for coming. Follow that girl of Ayakuli. Yeah, I'm Mark. Yeah, lower fire, younger, yeah, sooner, yeah, we se pese. To lua ima sala il ne yaso mo le lin fax.
Hi everybody, I hope you can hear me okay. In the 1950s, Lindsay Fox started a company called Lin Fox. It's a family company, and Joseph was family. In the workplace, as we entered 2022, the flags of Lin Fox have flown at half mast as we've lost a member of our family. Joseph was a brother, a cousin, a friend, a colleague, and within the workplace, he's going to be much missed. This week, the team came together, and they came together to mourn the loss of a loved one. And what I've seen this week is a team that have shared a lot of memories around Joseph. Angela, the manager of Shed A, where Joseph worked, telling us how she used to chase him down the aisles and catch him as a young man, trying to hide and trying to avoid being caught, but she's got very sharp eyes, and he couldn't avoid it. But Joseph was really starting to develop and grow as a person. He was starting to learn new things. He was learning the systems. He was learning how to do things within the workplace that would have seen him become someone, and become someone in Lin Fox that would have just grown within the business and within the organization. It's been a hard week, and we share the pain of everybody here. Lin Fox has lost one of their own. Camelita, we share your pain. We share the pain of everybody here today. But Joseph will be remembered with much love in all of our hearts within Lin Fox. And thank you.
Petausia e aue Jesu pe amba fatia oa u alea Jesofi le mu pena te tausia oa. Io e tausia o e Jesu, io pua puanga, e ama vai leto e tu. tema bu iluka betau sia e awe yesu be a o tau pa u Amalosi maile Filipeta mo mailo wali Iyo e tausia o e Yesu Iyo pua pua nga E ama vai le to e tu e te ma u I lunga pe a o I na la ta mai le aso e o ti a Natila ngolango mai ilo unei vai vai. Iyo e tausi o e Yesu, iyo pua pua ngā. E ama vai le to e tu e te ma u I luka. E ama vai le to e tu e te ma u I
Moli le ngang fastai, talai ngang ta fa, fastai mon vienga, what a beautiful song. It's all about the resurrection after death. Death is not the end of our journey or life. There is a living hope in heaven through Jesus Christ. Wow. Naya, amalo se tato. Yeah, once again, I just say thank you, Mark. Representative from Ling Fox for your tribute and thank you so much for we very appreciate Kamlita and family. God bless you and all the management of your company. Now, Tina matua ya papa Saipaia ni sole ainga mai samo ya olo o tangi mai ala ma mai rola to manonga fiau se pese mai ale ya ona tua tu le sunga fa fenga ya sale su sala mai Australia ka Serena ya ma tasi mane sunga ya kula mani se fa na sai mai ya le tatu maftang ya Foi foi sala na umilang a teleolofia maiola tu sao. Yeah, this is the special time. We need to hear and see some memories and some songs from people overseas, all over from Samoa, Joseph's grandma, grandmother and his relative somewhere in Australia. Yeah, thank you.
Oh, Rolo mata upo se lau se fulu mai lima. Aro na fei upo mua. Aua ne ia te imato, yo vai. Aua ne ia te imato. Ia tu ina atu levi inga ilo suafa. Ona loa lofa, ma loa maoni. O le nā levi inga tātou te whaamanuina e lea lofa o lea tua le neitai au. Tātou te whaapeifo whaatasi, whaapeio le whaisalamo. Aua ne ia te i tātou levi inga. A ia fo'i atu le tātou tua. O ia o lea tua lofa, o lea tua whaamaoni. Natu le neitai avea lu leo, e whai mā fafonga se o mātu ainga. Fie fia o te whaafiloai. Ma ufata alofa atu, ili neita e ao, ili mamalu o leo fwe ngā ruenga, pa ia alea tua, sunga I faafe ngainga mula atu fwe tua. Ia e mese foi, le mamalu ma ulunga le pa iyo ainga ngā lua, I tū te tele ma I tū taulangi. Ili ngata foi lea nisho, o mafaina maua maile tātou maafutanga ma neita e ao, fia fia o te faata alofa, ufaafe rei atu le neita e ao, e mese foi, E tupulanga na luwa oa le tātu ainga, na lua. Fie fie faa fila etu ya te utou le neitai au. Ia, mana tufoi eti tauna. Tousi le fia foi ia loo tangata, ia mese foi si o mātu ainga. O loo ingoa ia sale, vi tale sui sala Saipaia. O le mātu ainga, o suluia, sui sala Saipaia. Mala ufanau e to lima, ya oteine uma e leisi tama. Olo matu mafuta foi, ma seo matu tina, ya poe tua a, seo matu ainga. Ya le faltua malo loman malo, o epenesa liva. Ile neita e ao, la uta mafai e oto oto hausi na mori mau pu po ulava. Ile neita e ao. Sa'u mafuta ia ukilani I maangele ia ile aonga fawife au. Ile tausanga ilu afe maritasi. Aena avea lina mafutanga po le nafo ia vanoa. Na maua ile vanoa le lei ma le matango fie. Ia ote mafuta tuai otu faafine anu nofo la tau I henesen. Sa'u nofo ai ia tida ma tolua marifanao. Ia mese foi o kamalita ma le tōlua ma le whānau. Pei taina, ia I teimi a manoa I le aonga mo wasiasi ai. Ia te ila hatou, o inana amata aina o mafuta tuai le whānau o kamalita. Ia e mese o le atali, ia sefa lea ua maliu. Ia pei taina taimi a o laiti ila hatou. Ya taimina na o kamalita malan whanau, ya sa lefe ngofia foi la u wawaaya ya te ia le ngata I tautina, ya tauta maa foi. Ile waainga mafaa o ngaino tamaiti. Ya ina ua o maritausanga luafe, maleiva maasi itia loi Wellingtone, ya matoisi itia mai Australia. Ya olela faya tula umori maui malapone nei, ole mate ngalulue, ile kalisia sofitu sa motu totasi. Le mai te whaifi au malapone, le whaia toela o mwana maura nei tō lao le tai au. Ia, na o toe, na iaila le teimi na o toe foe toe luafi sumareiva, sa o malanga toe ni usila o te fia maafuta I o tō whaafine, iaila na maafuanga, ia mana toe maua elava noa o te maafuta tuai I tua fine foe a kamalita masiana whanau. Ia, na o maafuta atulea se fa, iwa sui foe lewa ai wa matutua. Wa mātutua fōi la tōu tōu tōu. Ia, na iei la winga o sefa na o maita wina ia. Uia, maina wale teimi na lai titi ai. Ia lea lava na o wai lava o nuk matua. A ma nava atu ila tuwa ele tirini tala fōi le na ole ata tuwa. Ia tupo ma nava, iwa meilau ma nava. Ia aluto nol potu sau. Ia sau ele umi e toi aru. Ifa penau, maio na winga alofa o te losa fa amoe moi ia ilo ntina. Sa faa mwe mwe lo ntina, sa ose mea fo e wala au mayele tina I saa moa. Ia, peia ose fa I faa lango lango iai ia, sio ntina fo I ngā ruenga sa fenga iai. Peitai, ia, o le wa maliu manatu foi ye wa te le se swinga foi tina o to fina foi a kamulita ilan fa mo moenga le ngata i tutomo sio sio la tola vainga e me se foi sio matu ainga sa mua fa pe ona matu nga lue ai pe cha ile nei tu lao le cha yao manatu wa tau ti uti taimi a wa foi sauninga ile toi taimi o toi sauninga o le atali e na ua o oile tai ao le tausanga fou. Aso to na ilea na moa tala na maliwa i a o lasu sa lo na sanga fua. Na o vile tua i e, si uso le o swafa ya ele. Na yele mea na o vile tua ya ele. O no se o tinai sa moa pejai. O lewa noa nana tana noa mai ile mafisili mai eti au. Ie po o lol mela e tupu. O fetu le po rano meu tupu. Ia sa umanatu po o kamarita o mai po lese ia e tau mai. Ia o sefa leu maliu. Ia e langona le fano noa langa e ele o se maliu fo le fa pena mai po lese mena ai o se maliu ele e talia ina e o tato loto. Pitai, il fo mtalanga lava ia le poto solmona ale mta upo iva a fai lauma mta upo iva alona fai upo e lima o la tau ola ola awa ne ngalo e yeire teimi e o mai loti alo yei falo visiri il fo mtalanga na le poto solmona o afea o afea fa pela na o mai loti a se fai leilo e se fo le teimi lea ae o se fa manatu ai o se longo lo tata mai fa manatu ia te oe i ro malu ai nga lua ia e mai se foi o alo ma whanau o se fa manatu foi mo i mātou e iei le aso e o mai le oti ai te rei loa po a whea nono winga o le mea ta ua ma e na o tala noa mai fwoi toa whine mu fwoi mu sa auri na na tama o le fa mai muenga i le langi ma le ola e whawau ia vi ia le tua nono winga e tātou te tā pena, te tātou te sauni uli. Wai tātou te rei loa, le te ine o mele oti. Ia mese fo le aso e fio mele tātou matai. Ono manatu le nei tai au, ia ave ia lo uleo fo i, e fai fo i ma fonga fo i toa fine, mo moli atu le nganga fa maa lo, ma le nganga fa aftai lau sunga le fa afenga inga fatu. Lea lava mātou te maita watu, upenga te failangi, i fai ngā lotu i lea fiafi ma lea tai ao lea taimi. Ha mā loa fai e faiwa. Ha mā loa e lausunga le fai ngainga. E fai toa toa. Ha mā loa fai ma uti ute. Ti mai e te fau fau tua. Ha pua pua i le fai nau. E meise fai upu fai mā fanu fana. Ha meise fai i le tua fine e meise le fai nau. Watu lele ngā fai fteite lausunga le fai ngainga. E meise fai nisio. O uso a whawhe ngainga, o le tātou a inga lo o tōnu nofo i nā, lo o māua atu nisa teimi. Fa mā lo whawhtei mo la o tō wāenga. Fa mā lo lo whai tō fine, fa mā lo lo whai a inga le lei. Ia tu tālo lava, ia whamanu ia le atua i lau sunga whawhe ngainga. E mese o tō mō tō whare tua, la o tō ngā luenga whai. Ia wha upe ngaina pē le atua, le tō whawha le atua. Ia wala wā tō tiute mō tō whai wā no filima. Mō nātu fōn nei tai ao lau su, le tō whine ka malita, pē wha fōnga me lo leo nei tai ao. E le whai ngō fie la wala wā eu iai. A le upu lawa Yesu tu se mā te iom ta upe lima, a lona whai upe whā. Amu ia o e wha noa noa. Amu ia o e wha noa noa. A wae wha mafan whanaina i lātou. O le teimi ia na maliu e se wha, o le teimi ia na wha mafan whana, mi e o mai le tai aore nei. Mei fwoi wha mtalanga, Yesu lawa ia tu se mātai o mta e pusuma tas, e upe nusu mwale wha, nusu mwale valo, lo iei le wala au Yesu, o tau uma o e mafatia, o mai, mati ngā ina mafatia ia venga, o mai ia te au, o a'u fo'i e mālo loa i o tau. Amalita i e lotu teni, wha langolango i le tua, o le tua le malu a papa, o le tua e wha mawhanawhana, o le tua e teitai, iso se mea tātou te iai. Amuria le tua ne nei tai au. Ona tua. A pau mai ise mori manu nei tai au. Amuria le tua e toi aso ma toi sauninga. O le atali I a sefa. Amuria fuele le tua e tatu ainga ka lua. Ieleanga le leimu le lofo le tua. I toi tu lalo tu toi le yaso e mese ona sauninga. I ia le suafo Yesu o no Yesu. Amen. Na wala lia marfa aloalo la faeu la umuni mau. Lia marfa aloalo la fanao. Saunia se pesi. O se pese fa malosi, o se pese fa manatu, o se pese fa mafanfana, il mamalo tatu enga lua e meshe tua fili manfanal. Soafo Yesu, amen.
Are you here to Continue to shine down on them. I know for sure you made them proud, each and every one of them. And yeah, we're just gonna sing a song in dedication of Pa and Nana for you, because I know they're there watching, waiting for you as well. All our love so far. Love you.
Hi there. Many of you may already know who I am, but for those who don't know me, I'm Joseph's partner. I've had the pleasure of being with Joseph for 2 years and 6 months now. Our love definitely grew stronger every day as we've been in a long-distance relationship most of the time. We were so excited to start 2022 together because it was the year I was planning on moving to be with him. We had planned so much for this year and kept reminding each other that it was only a couple of months left and I'd be there forever with him. We had planned the day we'd get married, how many kids we wanted, and even what their names would be. Although we may never get to experience those moments in life, I know Joseph will be waiting for me up in heaven to experience it together. It didn't take long for Joseph and I to fall in love. It was only about 2 days after he had seen me at Manukau crossing the road and we had met up and he asked me to be his girlfriend. At first I was a bit hesitant because we had just met and it was silent for a few seconds. But by the way he made me feel that night, it was like I had known him for so long. Once I said yes, he was so happy that whole car ride home. Joseph was a humble guy, he had the biggest heart and he always made sure everyone around him were having the best time. He always put others before himself and that's what I loved about him. He was so sweet and nice to everyone he met. You would never see him fighting anyone because he was never about drama. He was definitely a gentle giant. He showed me what true love really is and made me feel like a queen, even on our worst days. He was my safe place and my protector. I knew from the moment I met him, he would be the one. He would always call me every time he was out. He was either heading to the beach on a hot day with his car crew, doing demos at the park, or at Choice Food for the fifth time that week having his favorite pork riblet. He would always try teaching me Samoan because he wanted me to be ready for when I met his mom. I still remember the day he introduced me to mom. I had just arrived into Auckland and we were driving at around 9 p.m. at night. And he turns to me and says, "Babe, do you want to meet mom?" Here I was so scared and I was nervous. He wanted me to meet her so bad, so I said, "You're okay." And she was the most loveliest lady I had met. She was so sweet, and at that moment I knew where Joseph got all his traits from. His mom really done a good job raising him to be the man he was today. Joseph never feared death. We always spoke about how we'd feel if one of us passed on, and he would always tell me to never be sad because he's in a better place in heaven. I never thought I'd be here today saying a few words about the love I have for him so early in life. He had so much to live for and still had things in life he wanted to accomplish. It breaks my heart that we never got to grow old together, but like Joseph always said, all in God's timing. If there's one thing I could tell everyone watching this is to love harder than yesterday, don't hold a grudge against anyone, and be there for each other all the time. Live every day like it's your last because you never know what tomorrow will offer. I'm going to miss you so much, baby. Going to miss you calling me all the time, having a smile every call, hearing you get angry on call, listening to you tell me your brothers ate your food, you tried hiding. You dancing every time, you and baby always talking, and that weird as yet funny laugh of yours, and the list goes on. Thank you for everything you've done for me and for loving me unconditionally. And for all the memories we've made together, I'll forever cherish them. I'm so sorry I can't be there right now by your side, but I know you know I'll be there in a heartbeat. When the day comes that I'm there, I'll be by your side every day, I promise. You'll forever hold a place in my heart, no matter what. What I do from this day forward is for you, baby. Your legacy will live on in everyone that you've crossed paths with. I'll be there for your mom and your brothers, I promise. Your family are now mine, and my family and I will take care of them always. I still keep replaying that last call with you on New Year's Day. We both wanted each other to have a good night and said we'll call once we got home. Sadly, I never got to make that call, but I know you're watching over me every day that goes by. Life's not going to be the same without you. And it hurts. I won't have you by my side physically anymore. but I know you're there holding me every day. It still feels unreal that you've gained your wings, but I know you're in a better place now. It's time for you to rest now, baby. Save me a spot right beside you when that my day comes. God definitely takes the good ones. I may have lost you on earth, but I've gained my guardian angel for life. I'll see you real soon, I promise. I love you forever and always until that glorious morning. Rest in love and visit me in my dreams, baby. This isn't a goodbye. It's a see you soon. I love you so much, Joseph Jacob Saipaia. Forever and always, love your queen.
Yeah.
Ma stato fatto patimo memories fatto il tuo vai tanto da lì se fa o sì tavole le a lo to maulalo le tele ni meo ti tele meo ti via ai na ni na me lava. He's a very humble young man, a respectful son, very kind and loved. Sia lava le antali tono le ainga, tono le kale sia. Mauni a tala, tele loa pala almea la ta itali le antali. E tali a ele ata. Lau talvou e famaoni e famalos fai mea maliei. Italian talent. Ele leila na katika. Sata tan fo faili. Ale kalsia. Ele leila na tusiata. E yolanga me tangal kusiak. Ale lei fo ilang faisaiding. Fia fia falong longo. Ale lo fa pi saiding. Ale lana me tangal kusiak. Fia fia ya. Ele os tamaiti fo I. Tango le ava pe skaleti po le alav. E fia fia e ta fao, fatasi mauna kausonga. Ya, o lava ia, de angai umi, ai fafutai lewa, sumusu mai le pulele, to mai le si tu la mo le tanto service, no inga, le alava le temi e, fai yai sau ninga, o le whangalonga ta ia, ya ma ua marti ngal ngal wenga leitu maititi. Sa vali lusu tau sanga o mātou militino fatas. Fua mai lona o langa fali ngang. Ua malosi. Pangalia. Ua motu sia le mafutang. Tele lo asa siti ngā tua le melea. Ina ua maua le tala. Tele loa sesi, tei sesi, na ngona ita malikinga, ai whaafetai lea tua. Mena tupu ya sefa, na ova ai ai le mamalu le tua, na ova ai ai le mana le tua. Taimi ala na maia ia le tua le file mura uroto. Maole tala lea na maia le nganga, fatu. Be humble yourself. You have to forgive and forget. Even though it's really hard, but humble yourself. Faftai lealua sefa. Wam fai ai ona o recognize ma reveal mai the peaceful ole tua. E o o mai al temine throughout the whole week. Wow. And over ai il mamalu le tue, e faa foi foi ai, tupulanga le nei ai, le angai le whaingu fi. Hau mai le teimi nei, e fi le mu wā meo. Le ai ya se meo ngā se ia. Te le a tala e fi fai, ai faa ftai le tua. Mai le tua, ava ese le tua. E faa manu ina le suafo le tua. Ules tala, yai, ainga, lita, fanau, iyo ainga, lua, ainga maululunga, tutolangi, ya. Se tala wa o ave, oleta to tala anina. Make it real in our hearts. Forgive and forget. Ya yai le peaceful, ya yai le joyfulness, ole tua. E eu estou filangalo, mas eu estou loto. Tele, mea lelei o atupu I lealo sefa. O tanto, ai ai, mea ti ngā e tū mai ai le tua. Faali mai ai le tua. E fatanga I tātou e le tua e ui me whaingatā. E ui me ti ngā e test. Ai loto faith. How big your faith is. Tingana hamo e ke risu e nungon sātou. E ainga, aluia se wha maso tau mafutia. Friends, ngā luenga o tō umalawa, ya, se tala nā tātua kālesia, we really miss him. Be strong and be courageous. God is our comfort. He is our sustainer. He is our help, and he is our creator. Cast your burden unto Jesus. He is the only one can handle your pains and your suffering. May God bless you all abundantly. Amen. We tell you the tua, yainga, mori maut, tu fa tasse tau, fono ai ma mati mati ai ma tau fau fau ai. Tala le neya tali. Ah, so tala o alo, tala le maliwa le tamalea, tu lou to le foa ma wangutia. Tele vai a sisi maliu se tala vau fa pea, mea ta o le lofangia. Si mai ale, falling fine al weng, ah, paf tailo to fire. Vaia ya inga, tele yuri, suli yuri tamalea. Faf tailo to fire. Esse lele leyo le tua. E leo tato. A o le tua. Le afuanga o manuia. Mal fatu pungo melele. Faf taile lofa. Faf taile angale. Nga taileo se tala. A ua malchina. La se ma tala. La foi se la ama se ngangana wa anu ilangi. Ya. Mangalo tatu calcium ai 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 ya 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 si si ya si atoa ele atoa tu le liulon sa ya ai matu atu ina pe a fai wo ya si fali tonu ele tato ai nei ya le ha suinal pesele ya no tu atu lo le levno sei sauno mai le tua sei mai le upu. We sing this song. It's all I need. Jesus is the only answer of every problem we have. After that, then I will call upon Reverend Afa Pulotu. He will preach a sermon. A word of comfort and encouragement for us today. It's all I need. Shall we all stand? Relax your legs. This song is all about Jesus. He is the answer. We all need Jesus in our journey. He's all I need. He's all I need. Jesus. Yolo manao, manotato manao. Wanao yolo manao. Wanao ya. Yesu. Wanao ya. Olo manao. Wanao ya. Olo. Yesu, He's all I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Please be seated. Afa Pulotu Moseng.
afternoon. To God be the glory for all the great things he has done. Mori le nganga whaafitei tele, sungari teitai, sungari whaafengenga I a whatu mateia, I a ono le awa noa ua tu ina mai, o te sao ni ai se toi upu whaamafanfana, o le launga muni muni fo I lea, le atali nei I a Yosefa mo I tantu uma. Now he has gone, but this will be his last message of encouragement to all of us. O le tui safa I tawina, Filipi o lona mata upe fa, o lona fai upe se fulu, se eo o lona fai upe se fulu ma le tolu. O tele mano anoa I fe au, o tātou fa longo longo I ai, I le nei aso, e ala I moli mau, e ala I pese pesenga, e ala fo I whaamafanfananga mai o tātou ainga, I atu no I mamao. Ae, mā nei ala o ngā pese a saulea sa whai atu ilunga I nei, muso muso mai a whawhenga I ngol tau ainga, mā nei ala o ngā pese ala mātou ainga o whapea. Masalona lea la a o whaamaua a wale anveilingo Yosefa I le tausanga. Whaafetai mo whaamafanfananga ese ese na saunia mo le aso le antali. I thank the Lynn Fox company. Man, you turn out in force to show your support. You are so family oriented, and that's what Pacific Island is all about. It's all about family. Sa umafafau usula upesi. Ael temul mun usuela upesi na fasi aya ulimeo na usuela upesi. Ia. No fapelia, leo la faipea ia le lauma. A tutoe isi temi, ia no suele o la upese o te faa maa vai ai. Ia Yosefa, by the way, all the tributes, all the words of encouragement, the eulogies about him, I absolutely agree with all of them. I have seen his life. He was such a humble man. What a beautiful soul he was. Absolutely humble. Very, very gracious. Full of compassion. It reflects the characters of God himself. God was trying to show us of who he is through his life. There was one time that he asked Jesus to come into his life and accept him as his personal Lord and Savior and really help to shape his faith and his life. One thing I admire about this guy today, witnesses from different walks of life, from work, from school, from the community, from church, they all spoke about the same thing. You know us, when we come to church, we look like angels, and when we go out there, we look like devils. Unlike this guy. Wherever he went, he was the same person, and I really admired him. Sa oli lei ese le file mua le nei tama. Te talanoa tu iau le wha'aloalo ia nao si ata. ale mo mau mata to lo na na olanga less we are lo na olanga lea. We are going to miss this character, his character. We need people like him in our world. Anyway, ole tuisi faafetai atu a Paulo I le kalesia I Filipi. Ua momoli le me alofa le kalesia I a Paulo o lae fale pui pui I Roma, valu se lau maila mai I Filipi I Maketonia. Na la fal pui pui I roba u fa longo I le kale si ona na to moli le o le fainga me a lofa mola na au au na o le la tu si mai ai polo se fa fetai I le kale si e tu sa molo la to wanga le lei I a Paulo o le ngangana o le tu si le nei e tu mu I le oli e tu mu I le fia e tu mu I le fa ma losi le ngangana o le tusi le nei o Filipi. Ona tātou fesili lea. O fea lea tusi mai ai e Paulo le nei tusi, ma tu a mana I a tele upo lo tusi a mai ai. E fia fia e oli oli, Filipi e fafa upo e fafa e mai Paulo I le kalesia, ia outou oli oli e lea unua, rejoice always. O fea lea tusi mai ai le tusi. O tusi mai ea I se, se maota o se tupu, o tusi mai ea o lae, fia fia o lae, holiday. O le mea lea tusi mai ei le tusi, o lae tusi mai to tonu, o le fale pui pui. Ele o se ngangana lea e tautala I eise tangata, mai se anō fuanga whapea, o le ai opopua ngātia, a o le tusi renei, o ka, o le mana ia I o la ngona, o lo o mo moli mai la apostolo, I le ka le sia na sa o lo to I fafo. O la e tusi mai ia fa ma losi ia te I la tau. How can this be someone who was in prison and yet the language of the letter he wrote to this church is full of joy, full of encouragement, full of compassion. There must be something wrong with this guy. How can he be so joyful in prison? What is happening to him? Well, the secret to his joy and peace and compassion, he was able to write this letter full of encouragement to those people out there from prison because he has Jesus Christ with him. Jesus was the source of his joyous contentment, of his strength, of his joy. So regardless of where he was, Jesus was there with him. O lea lae tusi atuai, le tusi faa maalosi le nei ala apostolo o Paulo I le kalesia. O te fia lawina atu le tūlanga na o I le apostolo. E concluda I loana na faa upunga lea sa feitawina mo I tātou I le nei taeao. Let me read just a few things about Paul's life, Paul's struggles. He said, I've been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus one. So that's a total of 195 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was belted with stones. He was stoned at one time. 3 times I was in shipwreck. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. This is the life of this man of God, full of struggles. But this is what he concludes. In all situations, in whatever situation, I find contentment. I can do all this, I can go through all this through Christ who gives me strength. This is my observation this morning. I see the presence of Christ here this morning to strengthen all of us. If I prefer on a fire, a kedisol na mea mo ita to ilenei tayao. Well, just look around. How can we be sure that Christ is here to comfort, to strengthen us? And especially Carmelita and the children, the husband and the family. Just look around. God is so, so faithful to his promise. You see, he sent your friends to you today. God sent families, relatives. We have workmates in the house this morning. We have pastors who did a marvelous job since the time Yosefa passed away. And I just thank you, Reverend Ministers. I always watch on the video, the services, your words of encouragement, just trying to bring God into the picture and trying to bring us into the presence of God, where we find comfort, we find peace, we find joy, we find hope. Even today, what a wonderful God we have. He promised that I will never leave nor forsake you. And he is here by his Holy Spirit. He brought all of us here so that we may be able to comfort one another. Your presence is very much appreciated by Carmelita and the family. To God be the glory. Sometimes we feel that God is so far away when we fill our hearts with sorrow. I'm not sure whether you heard about the footprints in the sand story, but let me read it to you. One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life, there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest time in his life. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, You said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is always one set of footprints. I don't understand why, when I needed you most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you and I will never leave you. During your times of trials and sufferings, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you." You know, the time we heard about what has happened to Joseph, yes, we mourn. At the same time, we are not alone. God was here to carry us through. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Kamalita, Tuloto and the kids, the family, church family, relatives, reverend ministers, the work family, go out in peace. Go out with joy. Go out with assurance that God is carrying you, carrying me, carrying all of us at these very, very difficult times we are facing at the moment. He promised that he will never leave nor forsake you. God brought you here to be a blessing to us. And we are here to be a blessing to you. That's how God operates. And to God be the glory forever and ever. Amen. Ole ausu la pese. O te tal tonu ole ale fa si a yau a wa ole sauning ole maliu le fai a ole a. Ele masani no usueni pese ni maliu, but if I had to wata penangan enough. But somehow God said, well, you have to sing a song. Okay, I'm going to sing a song to encourage you and to say good farewell to yourself.
Often you wondered why tears come into your eyes and burden seems to be much more than you can stand. But God
those sounding.
Ya, sei tu fatta si tanto a Mareupu. Fafta chili. Ona le tua, man vanga le fion pai. Ya, fai ale ma vai la wa ngam, fa ma fan fanai. Pai le ainga, ai ainga. Lua. Ya, Paulo mangafa, ya mesile kalisia. Wo ne tayao, ia le tua. Le tua la vole tua fa ma fan fana. And now, may the word of God be a powerful word for us all, to encourage us and make us strong. Lean on Jesus. He is the answer of every problems we have. All the best and God bless. Be strong. Yeah, that's the world, my. Ile fai winner tato sauninga nefiaf ote a tasel fai upu maritali le fai wan peselia mateo ma yesu le ango yesu ale amtanga si o my lover nefiaf. Sing this last song before I call Pastor Matai Avena Paulo to conclude our funeral service this morning. Mateo ma yesu.
Hallelujah, hallelujah. O te muli muli, toi pese mai ari tali fa muli muli. Hallelujah, hallelujah. Ole ata total. Mato via oero mato otua. Mato fanene ina oe Yesu Keriso. Ai fa peale anganga pa ia lo mato soso. Mato vaia lo mtautia ne Yesu. Mato vaia le matango fia lo olofa. Mato vaia lo file mu. Ai mai se lau fa ma fana fananga. E a mata mai le amatanga o le nei sauninga se ia o mai le na fa i wina. Mato wa ai ai i fo linga o le alofa o lau fi. Mato fa pe ai fo le le nei afi afi. Ia fo ilava vi inga mal fa ne tanga i ati. Mato wala au le ali ie. Wa mato ma futa fa tasi pa io ainga nga lua ai mai se au fa fia ngainga le a wale to yaso ole atali ia Yosef ai lunga funga ile ele ele tu ma to talo tama alo fangia la no fainga malanga ia maua sona ava noa le langi wa umona e saunia mo i matou le ali e matou tatalo. Tafi mala le ano fainga malanga le ali. Ia o o yo wa aolo wa lofa ia te ia. Matou vala au ta ma le ali ie. Wana o oyolo matou faa tua tuanga. Wana o oyolo matou faa moe moe le ali ie. Ma lofa ngia le tina ya ta malita ma le fanau. Ai mai se le paio a inga ngalua lo mātou atua. O wō mai masani le ali ie. Sa lātou mafuta fatasi ma le atalii le ali ie. Mātou wala au ia ilau fa mafana fananga ia te i lātou ta mā. Mātou tatalo. E iailo wanga le lei iau au auna. Ai mai se le taitai o le sauninga le nei aso le ali ie. Fa pia le na awala me ilau le au upu le nei aso. Mātou wāla au iau whaamanuianga le ali ie. Whaamanuia le mafutanga o mātou mafuta le nei aso. E iailo wanga le lei le ali ie. Whai ngā malanga ilungo le ala le ali ie o mātou tatalo. Ia e taitai o a au la ave ai le whai ngā malanga le ali ie. E iailo wanga le lei le ali ie. Nei tausanga o mātou sāvalia le ali ie. Ia taitai o e le mātou fōlaunga le ali ie. Mātou tatalo. Rea mātou sāuni, mātou te tu uale nei no fuanga, ea mātou fai malanga atu. Ile no fuanga o le ālango mawai le atalii le alie, mātou tatalo le alie. Ia iailo uanga le lei a te i mātou. Mātou fapea ifo le ale nei yaso lo mātou atua. Ia tu maupea lo mātou fatawa. Ai fo ilivi inga malfane tanga ia te oe. Le ua mātou ole mvala au atua in le yaso. Ono lo suafa Yesu. Amen e mame. Tungale, teitai o le sauninga.
Moli le faftai, tungale, fengainga vena, taia. Ya, ole, eminei ole an tātou, samiato e moli le sāle, tātou talii. Fenotanu, ya, salo nai nal po kalame le mela. Se o tato tu la ise ya vatul sa, tato atali, amon mole. Pia fautangia se ya vatu mo mole sa na tato wole fafo. Amon mole lava, ole fenotanu I paptoe toe, tolu wan tasi, 361 Puinui Road, Manukau. Ya ona tato to foi mai ai le ai no fanga e tolu pa fit fa glova pak ya mo si va ng mul mul le tato pa mo mo ya se tata mi si pisena si fa talile dei no le ya le la pa ve long ale ha o me si ya vi o au ese si fa Ya awel tato maftanga ma la fenga lweng lo ye nei fan na wie ma lato tar sanga mai sia ala to sai lingi mul mulia tu tuol sa ole atali ya ya e wo pe so fatto so to ina ya tato fa lo nei fan na lo la to manonga ole la fenga lweng e mo buane lumal sa ali
Seto aeo la pule galuta buava si toto ipea uolo uoto le lupe o esatu ilo lima mokeri somaleta la inga ta.
that the Lord called you to be there by His side. I can't remember a day when you weren't around. You were always there. I still hear your voice in my head, hear you laughing, see you smiling in my mind. If I had the chance again, I would tell you that I love you one last time. And yet I still can't believe that you're gone, that you're gone.